wena kufanele ukuthi enjoy each and every moment because lolu lwesuku lufika kanye kwintombazane.
Ho ntabisha go bona le gore mafelong o gona ba moloko wa leloko la gaZulu.
Mathonga mahle. Silethe ingane ebidukile. Ngathi siyifuna. Sesiyitholile.
Siyacela ukuthi nivume nina bakhulu nivume umsebenzi wenza la. Nibusise futhi ukuthi konke sikwenza la kukhanye. Nivume naye ingane.
Umuva ndlelani banana. Kade bathi ona sasithi.
Bonge kakhulu ukuthi intanami kubo bonke lobunzima ukwazile ukuyibhatha ukwazile ukuyihlonipha abahlonipha nalabo abakukhulisile ngiyabonga